asisebenzi lo. Ours is coming. And by the way, that is not a threat. He has had his day. He has done his game. Our day is coming. Sini kweli jameni? Wazi watu wasituone ati oh wataenda kusema mambo kingereza mingi hapo. Hapana. Hiyo no. Hiyo hapana.